Up above my head, I hear music in the air. Up above my head, there's a melody so bright, and there I can hear when I'm all alone. Even in those times when I feel all hope is gone, up above my head I hear joy bells ringing. Up above my head I hear angels singing. I know there's a God up there. I know there's a God up there. Ba da 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 da